100,000 wipe hoza yena.
Uwazi kanjani ukuthi wena unemali?
Uyayisitla, ne?
Angizanga mina imali yakhe.
Okulandelayo.
Bona ngathi unemali. Like bengifoda ukuthi ngibheke efonini ukuthi bheka le mali imalini wena.
I was shocked for somebody can give a boyfriend 100k.
Angisangabe ukuthi ai
inkinga kade kuyini.
Inkinga bekuwukuthi wena udakiwe, wahamba nabangani bakho nahamba nayo imali, wabuya wazisolinga sekho imali yokulungisa imoto.